Sanbona. Sometimes the problem is English and isiZulu. So when I say Sanbonani, then in English, what do you say? You say good morning. So good morning, everyone. It doesn't matter what time it is. I'm not going to put a statistic. It didn't put a baby in jail, but you don't put them big, don't be zella, umbegadim go, matikon is in them of an end. Mind, Ukona and Nag and Bush and Mazu, mobile at your number, and then what I'm being a meaning church. Ukona, it don't get any petty in man. Uti, he commit, he pupil our. Now they pupil up. Omu ya waipupa, omu ni wazwe kaya na uchi, kutufunuba ne kaya na uchi. Wajwa, ya kala yaba ipupo. Ya kala yaba mtabamu. Ya shinje mtabamu nene, na wasi wafagu wenza. Maise tufagi luwenza. Waza maga nimu uzezo upiga la. Bata wafundi ile, it's a long way. It's a long way starting from a dream. Sometimes you even have to act like a stupid. Or, sometimes your dream turns you into something that looks like a stupid. One go home for a tuna packing coach. Kanje, umisi wa una ya uhambo luti lolo. Na hamu uzi nfige na nekwenese ni maule stage school kanga haka. Uhambo luti la hawa. Ufanelu wa suti na wadoso wa kaila mchampe kwa utawuse mbenga kafu. Kwa utwa, jema mage sinete lule uu mageta ui social media. Social media ufaga profile yako, social media ufaga umsebenzo wenza hayo. Uthi urana ikhampani unehesalun kodwa awoyifaki nakanye nje kufacebook sike sibone kunalokho uzophosta nje iindawo zasekumnandini kuphela uphoste iindaba zabantu amanga kuphela kanti kufanele ukuthi uphoste ngumsebenzi owenzayo mina ma uthi uyavula nje kufacebook uzobona imotivation uthi uvula i-facebook page motivation funeral service uthi uvula noma ilapho uzothola lezo zinto ezimbili. Angeke uzokuthola okunye ungakuthola phela ngoba ngomuntu siyaphila sibuye sihleke siyele ezingeni. Ngimxoxela kancane ngomisti wawo ukuthi ufika kuphi ngoba ngithi kwesinye isikhathi iphupho likwenza ngathi isilimi engathi uyasangana. Kwesinye isikhathi ligcine selikuhlanganisa nempela. Wangathenda enye isemina yami engangiyenzile eThekwini. Mayangathendile lapho umisti wawo wafika ngisho ngikhuluma yona le nkulumo ngithi kufanele ukuthi iphupho lakho lilandele. You must chase your dream no matter what. You must chase your dream. Waphupha ngelinye ilanga. Uphupha abantu bagcwele kanje. Njengoba nigcwele ninganje, uyaphupha ebusuku. Mayengani uyaphupha, uphupha ushaya amahlaya lapho kuyahlekwa abantu bagcwele ngalini. Wathi, wathi uma ephaphama, wathi, umfoka Mtumba lapho umnikeni wathi, you must chase your dream. Wavuka wangena emgwaqeni ngo-12 ebusuku wagijima njalo iphupha. Wagijima umisiye wawo, wagijima. Waze washuthwe kuseni wahlangana nomlungu thize owayephethele indawo kudala bengakangeni abaphathi bamanje ikhaya lawo nje wahlangana naye wathi hayi bo Mr. Wawa wagijima kangako uyaphi wathi no I'm chasing my dream. Somebody said when I have a dream then I must chase it, so I'm chasing my dream. Wathi yeah, but you know how to make people love. Wathi yes, I know how to make people love. Umlungu wacabanga ukuthi ushaye ihlaya mayethi I'm chasing my dream. Kwamthatha wamninga le stage njengoba namhlanje sihlanganise sonke la. Ngisho ukuthi sometimes you must chase your dream. Number 2, kukhona naye ngaye ngavelelwa khona ingozi yemoto. Ba ungathi uyabheka la. Wasemakhaya khona kodwa ngathi ngishaye omunye umfana ekhaya. Kodwa indaba yokujaha iphupho ukuthi ukude kwesinye isikhathi uhambe ibanga elide ukuze umqondo ugcine usujonge ukuthi ubala. Lapho-ke savelelwa ingozi kodwa ngibonanga ukuthi wenzekayo. Ngabona mina mase ngithi ngiyaphaphama ngithi hawu
lo muntu onedlathe engaka ngoba ngazi ukuthi ngilaphi. Idlathe enkulu kangaka nentshebe ubani umuntu onedlathe engaka. Ngiyabuka ngiyacabanga lethi ingqondo yathi dwe hayi mani izinqa zomuntu le kanti uhleli nayo useni bani ngoba nakho useminakho phela sekuvela ingozi sesifondini lapha emotweni. Ngiqonde ukuthi-ke iphupho la kodwa kufanele uzazi ukuthi ubani. Ungazami uku-imitate-a uthi usuzo-imitate-a lo baba lo mnikazi wale ndawo uzo-imitate-a umisti wawo. Ake uthole ukuthi wena yini oyithandayo ngaphakathi. Ungathi uzoqala into kanti mhlawumbe awuyithandi ngaphakathi. Kufanele ukuthi uze noma ungazama-ke ukimithetha abanye abantu senza abanye abantu kodwa kubalekile ukuthi ugcine uthole ukuthi ngempela mina ngubani njengoba nje kanje yabona Mr. Mandela waboshwa isikhathi eside lesingisi saze saphela ngoba bengavumelekile ukusikhuluma uthe maye phuma lapha ejele uMandela esephumela ngaphandle hayi bahamba nababamba umhlangano ke huye uDe Klerk uMandela uDe Klerk ngevele isingisi sakubo ukukhuluma iAfrikaans lesingisi cishe khamsana uButhelezi wayevele esebenza nabo abelungu labo bohulumeni wakudala uMandela ubejonsa la ejele isingisi sesaphela kune drink ekwathiwa imavela manje baletha la uButhelezi bamnika imavela uDe Klerk bamnika ifanta uMandela bamnika ikhokhi nase beqedile ukuphuza-ke siyabuza kuwaiter Mr. Thelezi how was your mavela ethi it was marvelous bethi uDe Klerk how is your fanta ithi it was fantastic bebuye uMandela Mr. Mandela how was your coke it was cocastic
okay, but Mr. Mandela, what is cocastic?
Hey, I'm not crying about it, but for anyone who goes and only me, be man, he man, so on and on. Me shoot it, Wabuya and Awak, Abamuji and the Pena Mobile Mandela, oh, man, Umaza, Mika Kulu, who said the only one who was in the house of dinner, who so did ever wear. And you don't tell them to have a simple train. But you are not a man, Jabulus is cutting a sekumnandi sishaya khona umuntu ibhuti engithenga ngena la sawubona pastor ngathi hawo ucishe nisengakhona kodwa ke angakafiki lapho siyasetshenzela lesa sikhundla sikhulu kakhulu wathi mangabe bakucula lapha amakhola abantu abacula kahle
uyingcwele baba uyingcwele
bekhakhazele yabona bethimeze bebheke phezulu kube mnandi siyakwenza lokho bese uNkulunkulu ufake ubulaya emhlabeni ngabusedidekile ngoba ngithi kunozazi ukuthi ubani bese jike futhi hayi 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 usephikisa lento kade yisho ngoba uma uthi hayi usukuphika usephikisa lokuthi uyingcwele baba hayi 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 kufanele ukuthi ubuye ubuyise umqondo uzazi ukuthi ubani kodwa into ebaluleke kakhulu umlayezo nguphethe ngiyomnikela wasemantungweni ngithi zazi ukuthi ubani uphumaphi uyaphi njengo Mr. Wawu iphupho lakho lizokuhlanyisa lize likwenze ngathi usuyahlanya uvuka ebusuku ulijaye kodwa phezu usahlala usajaye usasanga bese uyathola ukuthi ubani it was cocastic standing in front of you ngiyabonga
hello
so ngiyabonga ngiyabonga